nkuko bisanzwe mu buzima bwa misi yose umuntu aravuka amazi gushikana imyaka y'ubuyabaga agatangura kugira indoto azoshika ko muri kazoza ku isi haba ku mugabane wa Afrika canke mu mugabane wa Buraya canke mu mugabane wa Amerika hari abantu batungishijwe no kumenyekana kumbure izina bafise rigatuma baba abatunzi kari hariwe ku isi itabi inzoga n'ibindi biyayura mutwe tubizi ko bikunda kunywa imiyabaga ariko rimwe na rimwe turabona n'ababinywa bafise imyaka irengeye ubuyabaga navyo bigatuma kumbure kukwihebura kw'abantu babona ko indoto kumbure bamanye kuva mu bwana batazigera bazishikako bigace bituma biyahurira ku nzoga canke ibindi biyayura mutwe kugira ngo bo babone ko bariho ko biha amahoro canke bariko barihumuriza mu kwezi kwa ndamukiza igenekerezo rya 15 umwaka w'1991 igihugu kibanye cya Tanzania intara ya Mtwara kijiji cha Chitohor niho havuka umwana w'umuhungu ariwe Rajab Abdul Kahari iryo zina ryaje kwamamara muri indi zina rizwi hafi y'isi yose ariryo Harmonize aka Konde Boy Jesh Tembo n'ayandi mazina agenda koresha mu mugabo we w'ukuririmba Harmonize yahebeye amashuri yiwe asigaje umwaka umwe gusa kugira ngo arangize secondary yiwe aho navuga ko yiga kidato cha tatu aho yiga ndetse no mu ntara yiwe avukamwo ariwe Mtwara ku ishuri ryitwa Mkundi nuko mu mwaka w'2009 yaciye afata urugendo rumushikana mu gisagara cha Dar es Salaam navyo kumburi bikaba byatewe n'ubuzima bubi bari babayemwo muhira iwabo Harmonize Chang Konde Boy Chang Tembo naho yarafise impano kumbure y'ukuririmba yarafise n'indi ngabirano yo gukina football ari nayo impano kumbure yabona ko izomushikana aha canke hari kuko yabona ko kumbure umuziki ataho uzomushikana kubera ko yabona ubuzima asanzwe abayemwo butazigera bumworohereza gukora indirimbo n'imwe canke ngo aserure impano yiwe naho Harmonize yashaka ko azoba umuririmbyi rurangiranwa se ntiyabikunda kuko se wewe yashaka ko Harmonize yokurikirana ivyigwa vy'idini handavuga idini rya Islam yarasanzwe akomokamo ubuzima bwiwe bw'idar Islam ntibwagenze neza cyane nkuko yarara mu ibarabara bwaca agatembereza amazi n'icyayi bukebuke ni rugendo yarakomeje kugeza yaho atangura kuba umumachinga ndavuga bamwe batembereza impuzu mu gisagara cha Dar es Salaam kariyako nuko mu mwaka w'2011 niho yasohora indirimbo yiwe ya mbere aho iyo ndirimbo atana hamwe yigeze igera canke ngo inavuzwe no ku radio nimwe yo muri ico gihugu cha Tanzania canke ngo inavuzwe no ku televiziyo nimwe yo muri ico gihugu naho mu mwaka w'2014 niho mu ntara yiwe ya Mtwara hatunganwa igiteramo cyari cyateguwe na Serengeti Fiesta niho umuri presenter canke umumenyesha makuru yamutelefona avuga ati Harmonize raba uzi mu ntara yawe kumbure hari igiteramo kiriko gitunganywa na Serengeti Fiesta urabe ko wo performinga canke wo garagaza impano yawe ukaraba ko wozamuka na gato Harmonize yaravyubahirije aho yanajyohewe cyane ko ariyo nzira yabona ko agiye gufatishirizamwo canke agiye guseruriramwo impano yiwe ariko icyo navuga ko uko yabyibaza siko byagenze na gato abongereza nibo bayamaze bavuga ko it's hard to reach your dream kurikirana nawe ukuntu Harmonize yafashwe nabi ahagije kugaragaza impano yiwe imbere y'abajaji
nakupenda malaika
malaika kandi mwaribu sana wewe ngusi
uko unafanya mazoezi nje hapo
eh
nilikusikia nishakupa ndoto tangia mazoezi no
Anuko Harmonize hije kuririmba indirimbo yitwa Malaika uko yavyibaza siko vyagenze aho yanahebujwe n'abatunganije ico giteramo cha Serengeti Fest bakanamubwira ko yorekana no kuririmba akaraba ibindi bintu yokora akarekana n'umuziki Harmonize vyamuteye kwiheba cyane aho ndetse mu ijoro ryo munsi ari karataha kurara mu gahoteli yari yashikiyemwo yahura n'abasuma bamwiba buri kintu cyose yarafise Nihubukiye bwaho yagurisha impunzu yari yajananye muri ico giteramo kugira aronke amahera yagatike kazomusubiza i Dar es Salaam niho bukiye bwaho yabona ko atakundi yobigira yafata ingingo yo kudandaza ipataro zimwe zimwe muzo yari yajanye muri ico giteramo kugira ngo aronke amafaranga kuriha akuga hotel yari yashikiyemo anaronke kumbure nitike rizomusubiza I Dar es Salaam. Amunyuma wa mumenyesha makuru kumbure ya mutuma ko ngo aje guperforminga mu giteramo cyacu tunganijwe na Serengeti Fest ntiyamuhebeye aho kumbure bivanye n'ukuntu Harmonize yari yavuye aho ababajwe cyane n'ukuntu yafashwe nabi iyo subira kumuyumva kumbure abona ko hamwe yo muha nimero z'icamamare za Diamond Platinum ko hari ico yo mufashe nuko Harmonize amaze kuronka inimero za Diamond Platinums ntiyavyishimiye cyane kuko yabona ko ataho yoca kugira ngo avugishe icyamamare nka Diamond Platinums. Uko imisi yagenda niko yaguma yihebura bitewe n'ukuntu yaguma abona ko atanumwe ari karemera ibyo arimwo uretse uwo mumenyesha makuru gusa yamugumye inyuma. Nimero z'icyamamare Diamond Platinums Harmonize amaze kuzishyira muri telefone ya mugenzi we niho yabona ko profile kumbure y'umugore wiwe Zari the Boss Lady bica bimuha icyizere ko kumbure yoba ari nimero yiwe bwite asanzwe akoresha. Aci imisi itari miki niho Harmonize yaje kuri page ya Instagram ya Diamond Platinums acabona post yiwe ya show yiwe ari kumwe na Mzee Yusuf yigenekerezo rya 2026 Kigarama uwo mwaka nyene w'2014. Munyuma niho yaje kuri page ya Instagram ya Diamond Platinums acabona post yiwe ya show yabera muri Da Live mu gisagara cha Dar es Salaam ari kumwe na Mzee Yusuf umwe uwo mwaka nyene wa 2014. Niho Harmonize yaje umutima amenyo arandikira Diamond amusaba ko kumbure yo musabira kuzoririmba kuri uwo munsi imbere yuko igihanganye nka Diamond Platinums kija kuri stage. Niho Diamond yamwishura amubwira ko azomusabira ku basanzwe babitunganya maze icyo Diamond yakoze yasabiye yabwiye Ricardo Momo kumbure umuntu asanzwe amufasha gutunganya ibintu by'ibiteramo kumbure n'ibindi bitandukanye. Ricardo Momo ntiyabyakiriye neza kuko yavuga ati uyo muntu iryo zina sinigera ndaryumva kumbure mu giteramo na kimwe aha muri iki gisagara cya Dar es Salaam navyo bikaba byamuhaye ibibazo bitandukanye ko uyo muntu uwo muririmbyi akizamuka azohava abononera igiteramo. Ariko byaratevye birakunda kumbure aremeregwa kujya muri liste kumbure y'abaririmbyi bazoririmba kuri uwo munsi. Nuko umunsi w'igiteramo warageze Harmonize aravyifatamwo neza kabisa aho aho yajyoheye abantu kubujyo nawe nyene ataziga ndetse akaba yaci akaba yaranafashe nakavideo kumbure kuwo munsi akarungikira Diamond Platinums maze Diamond Platinums amaze kukabona arabona ko kabisa uwo mwana akwiye gufashwa afise n'ingabirano idasanzwe. Nukuri vyahereye aho Harmonize yarabandanije asaba ko bobonana na Diamond Platinums ariko kumbure ntivyurushe kuko iminsi myinshi bavugana ngo bahurira hanahana isayizi n'izi n'izi Harmonize yarahashika kumbure akabura ko Diamond ahashika ariko kumbure ntivyamuciye intege vyaragenze uko birongera biragenda uko birambira biragenda uko ariko munyuma barateba barabona. Mu Giswahili bavuga ati Mungu siyo Asman mu kwezi kwa Ntwarante umwaka w'2015 niho umuririmbyi wa mbere yasinyiranira amasezerano na label yagutse cyane ariyo WCB. Harmonize guhera icyo gihe amaze gusinya contract cyangwa amasezerano na label yagutse cyane ariyo WCB niho yatangura ibikorwa vyiwe nyezina. Indirimbo ya mbere kumbure yatangwe gukorera muri yo label ikaba yaje kwizina rya Ayola. Indirimbo kumbure yavugishije abantu benshi, indirimbo yabaye igikundiro mu mitima y'abantu isinzi. Sivyo gusa Harmonize amaze gusohora indirimbo yakunzwe n'abantu batari bake ariyo Ayola yarabandanije akora n'izindi aho mu nyuma yahavuye akorana indirimbo n'icamamare icamamare muzi nka Diamond Platinums indirimbo yaje ku izina rya Bado indirimbo yazananye amasana mu mezi cyane indirimbo novuga ko yakunzwe irongera irakundwa. Munyuma yaho barakoranye n'indi ndirimbo yaje 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 isongera isibe yaje kabisa ivugisha abantu benshi yaje ivuzwa muri bwa buvyiniro butandukanye yaje ikundwa mu gihugu cha Tanzania ndetse mu karere k'ubuseruko ndetse no ku isi yose indirimbo yaje ku izina rya Kwangwanu nuko byagiye kurangira Harmonize twumvise ko ashaka kuva muri yo label aho vyababajwe aho vyababaje abantu isinzi bavuga ko carrière y'umuziki wa Harmonize igiye gutakara ariko no kubwira ko bitamworoheye kugira ngo ave muri yo label ya WCB aho byabaye ngombwa ko asabwa amafaranga y'amatanzania angana imiliyoni ibihumbi amajana 5 kugira ngo yemeregwe kuva muri yo lebo nuko Harmonize amaze kuva muri yo lebo ya WCB byabaye ngombwa ko atanguza lebo yiwe yise Konde Music Worldwide aho navuga ko ubu iyo lebo isanzwe ihurikiyemo abaririmbyi batari bake aribo nka Ibra Country Boy Chidi hamwe na Angela Nuko Harmonize amaze gutanguza iyo lebo yiwe indirimbo yiwe ya mbere yabaye indirimbo y'igikundiro aho benshi batabiziga indirimbo yaje ku izina rya Heinisch 2 Nuko tubandanije n'inkuru yiwe kwa Harmonize Harmonize urukundo rwiwe rwavugishije abantu bishye haba ku ma social media canke ku mbuga zitandukanye aho bavuga ko Harmonize yarongoye umugore angana na mama wiwe ibyo ntivyamuteye intege aho Harmonize ndetse yarushirijeho gupostinga umugore we Kajala Paula ku mbuga ziwe zitandukanye kugira ngo abandanye yemeza abagenda bavuga ko yarongoye umugore ashaje aho navuga ko byabaye ngombwa ko amukorera n'akaririmbo yise mtaje akaririmbo kumbure yagaragaje urukundo akunda umugore wiwe kumbure anavuga ko ivyo bamuvuga ko vyose atacyo bimubwiye n'akaririmbo yise mtaje akaririmbo kumbure yaje ahayagiza umugore wiwe Kajala Paul ama mgini nimechelewa ona wengine wanamponda na mwita bibi aho navuga ko Harmonize yagiye aranabigaragaza mu biteramo yagiye aritabirira ndetse n'ivyo hakujya y'igihugu aho nababwira ko ni Bujumbura n'igihe aheruka Bujumbura yari yazananye n'umugore wiwe Kajala Paul aho byanajyoheye abamukunda bavuga ati turakunze ukuntu Harmonize yitaho umugore wiwe akamujyana iyagiye hose Mbere yuko turangiza ikiganiro cyacu tubamenye cyuno munsi no kubwira ko Harmonize no muririmbyi kumbure ubu asanzwe amenyekana ku rwego rw'isi umuririmbyi kumbure anaharugwa mu baririmbyi babagwiza tunga mu gihugu cya Tanzania reka rero ndakusabe ko wewe utarafyonda handitse sabone cyangwa subscribe kuri Eagles and TV ko ubikora kuko murabona ko tugerageza kubazanira amakuru atagira gatosi amakuru amwe abagishuje abakimoto bushashe amakuru kumbure muba mukeneye reka ndakwibutse ko wewe ahuhereye hose ba wifuza kumenya amakuru canke ubuzima bw'umuririmbyi ukunda ahahereye hose ja muri commentaire utwandikire nuwahe muririmbyi ushaka ko twokubwira ubuzima bwa muranze kiganiro rero cha kiganiro tubamenye kumbure ndabifurize imirimo n'amagara meza mu banyu no mu byanyu ndanabibutsa ko kuri Eagles and Series babandanya bakuzanira ama episode ameze neza cyane anahanura anigisha ndetse n'amakomedi hijya no hino aho n'amakomedi atandukanye aho bandanya asesekara kuri Eagles and Series reka ndakwibutse rero ko naho nyene ubakantire handitse sabone cyangwa subscribe na gahwan
Gozen TV.